Gomora!
Vuga, vuga. Vuga, mgami. Vuga, mgami, bakubone. Vuga!
Ngubani?
Konje usibongela uthini ke abantu abanejela simona uthi amahera. Vuga!
Ayimani boni maqala ngisalele.
Hey, ungathi maqala emalini wena?
Maliyani?
Uyabona ke manje ke. Kuyomela uqalele ukuthi uthi good morning to ke i-manager entsha yalapha yana eGomora High Shisanyama.
Ajamafra, seriously?
Miss Jake uvumile. Yazi uthini? Uthi ke umnikeze igunya singaqala noma ngabe kunini.
Hey,
ubukile umalamba.
Bomalambani, ngicela ekseni kanjena.
Bathi imali ayilala imfowethu. Bizo sisi wakho sibongile ngana nawe ntombi lapho sasalebrate
hey
yabona ke ubaba ke uthola ipromotion akuphele lapho senguusomashishini
unamasiphuza ukuthi ngikusaxosha amaphepha
hayi ndinyu owner ibongane shisa nyama izobi lapha ya eGomora High masinyane
hayi mathatha baba
atsawa banoma phela nama inside lapha
Ha,
fine sibe negama. Elizoba igama la khona, elizoba negama la inside.
Ya.
Zongani.
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 Bongani.
Okay.
Bongani.
Ngizavangela angithi ubongani.
Ya.
Qala ngobo mina twa. So Bodwa.
Hey, ibo Bodwa ngiyayithanda, uyazi?
It's like a pot on top of the pot. Bazopheka kamnandi.
Ngiyalithanda Bodwa.
No,
both are fine. I'm not going to be a good one. I'm not going to be a good one. I'm not going to be a good one. I'm not going
to be a good one. I'm
not
going to be a good one.
Yabona-ke la ngane yami ngiphethe yonke into emnandi ngiphethe wena voroso ngiphethe wena brisket ngiphethe wena nhlobo zonke nama-ribs akho
but imali ninyama ebomvu
55 rand
ah
yo
ayibo and then ivoroso yena
45 rand ufuna yini
45 uyayazi ubaba ba ikota yi 20 rand like two tigers
Ukhuluma ngawo labo khathele ships benu nale khathele singwa lenilalisayo la mase nibuyele eklasini
Hayi ngamane kuthendi lelela ngala ngene emlonyeni nakuba kuthendi na broke back yonke Hayibo
Gomora